visitor scored on the home ring. Everything seems to be wrong. Lately, newspaper mentioned cheap airfare. I gotta fly to Saint somewhere. I'm close to bodily home. 20 degrees and the hockey game's on. Nobody cares, they're way too far gone. Screaming board drinks, something to keep them all warm. This morning, I shot 6 holes in my freezer.
Da 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 da